Giang, 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 Bình Nhi, Giang nhận sớt, Giang, có nhận bảo cái gì? Ý, 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 Bye bye. 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 Bye
bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Ultimate, they will look at the city. Quite panny, Jay, panny bigger, because look at Dunja. Zah? Panny bigger to look at the Dunja, Tabele.
Ambo, you answer? Kiss body this at all. Ambo, I said, I know, sir. I know, sir. I know, sir. Kiss body go. I know, this I know. I know. Wow, you know, knuckle body go. Oh, knuckle body get this ambo. Could you go to Mbako? Zong? 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 Could you go to Mbako? Quay makeup, quay makeup, makeup, when you go. Makeup, quay. Catch her. Wow.
Zang, sudden genus, Zang. Sudden genus, Bobby Dilly. You honest, Matty? Honest? Yes, honest, honest. Matty honest. Matty honest. Good girl.